When in my vazia I do see to a heli to kimpitisha wala ajapo tutakuwa kona kutego wajalia walio mwasi chakutisha kitambo kile Cristo ajapo, tupende ema sisi tukata tungonjea tusiogope kukuona kujapo Bwana
tutakuona
haleluya
Bwana ajapo
siku hii